yego ariko ubundi cyane turakunze kubibona mu bajeune hari gihe kimwe umujeune umwe yaraje abwira umukozi w'Imana aramubwira ngo musengere umunsi 18 mpavangwa kandi ari umukizwa ati 18 mpavangwa cyamaze kwereka 18 havugwa ati ko napanze programme n'umushiri wanje
Hello bakunzi ba Impawa TV ndizera ko muguwe neza mu banyu no mu byanyu mukamuzi neza ko turi mu kwezi kurukundo tukaba twashimye uno munsi kuganira ku byerekeye Saint Valentin tukaba turi kumwe n'umutumire uyu mutumire nawe ni Apotre Kevin Siwomana karibu Apotre
murakoze cyane
reka mvuge karibu kandi
murakoze
uku kwezi ukubona gute
ndakubona neza
ubona ari sawa
Chane gose.
Ego. Apotre, jenda fise ikibazo. Mbega hajya aba chrétien baremerewe guhimbaza Saint Valentin.
Turi mu gice cy'umwidegembyo. Sinovuga ngo aba chrétien baravyemerewe cyangwa ntibavyemerewe. Ariko kime gusa umuntu ashobora kuvuga ico yizera. Je kubganje. Saint Valentin si sumuse abantu akwiye kwihariza ukwabonye nko kumengo ni gitangaza ahubwo nyabona insiguro ba Saint Valentin kubganje bari bakuye kujya insiguro yindi misindi yose ego
okay sumu kuri wewe sumusi w'igitangaza numusi usanzwe nk'iyindi yose
sinubwo numusi usanzwe n'ubuje nta musi usanzwe kuko numusi taba warigeze kubona kandi tazokubira gusubira kubona ndabona numusi uje uri ofisi y'Imana ya urungikanye rero ukimisi yose burya umunsi ubibaza nk'abantu babagwaye iyo arembye akabona abandi barakomeye barameze neza arabwa ati burya ninga bidasana ku muntu ushobora kuvyuka karamuka meze neza rero umunsi wose Imana ibiguhaye aba ari umunsi uri special rero abantu bose bakwiye kubaho nk'uko ari umunsi udasanzwe ku buzima bwabo nta misi idasanzwe ni misi isanzwe yose burya ni misi idasanzwe ku bwanje
ego urumva Saint Valentin ntibisigura guhimbaza urukundo kuri wewe
jewe oya Saint Valentin nivyo bon d'après ngene twumva inkuru twumva histoire tugako Saint Valentin no muvunyi w'urukundo ko urumva nyene hari gice intambara umwami atemera ko baserebe ama mariage hamawe ngo akazihezagira mu mpisho muri amazi kumufata kuri ngo yaciye kubi n'icagezwe c'umwami baramwica bacamwitira umuvunyi w'urukundo donc ko numva we ya promotinze urukundo hagati y'abantu bakundana ariko vyongeye kubganje umuvunyi w'urukundo si Saint Valentin umuvunyi w'urukundo Yesu Kristo uwo niwe afise urukundo rutandukanye n'ubwo abantu rero kubganje Saint Valentin bon yego nivyo abantu barayimbaza turabibona mugabo kubganje cane nkimbaza umwami wanje we nyine umwami w'urukundo anigisha cyane urukundo kuruta uko uvuga ngo uyu ni umunsi wahari urukundo bakubera ko hari ubitiriye ico kintu oya umuvunyi w'urukundo ni Yesu Kristo je kubganje yego
mbega kuba uhimbaza ntabahora bawuhimbaza bakaja mu bitari byo ukaba umunsi sinovyita ko uhimbaza icaha mugabo ukaba umunsi utuma abantu bakora ibintu bitabereye
ubu bivuze neza cyane 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 mu gwaruka kubera iyo nsiguro itari yo benshi babitirira umunsi wa Saint Valentin 14 février nico gituma usanga cyane shitani ari we yafashe rudeso kubera ko abantu ntibazi icari cyo urukundo urukundo si gukora icyaha urukundo si kwinezereza wewe urukundo no kunezereza umuremyi wawe hanyuma ukubaha nivyo ivyo yaremye rero kubganje nivyo kubatatahura neza insiguro y'uwo munsi ico baha insiguro uwo munsi ibyo baca baje mucaha ariko ubundi kubganje nabo ufuza kuhimbaza ubuhimbaza bari mu ngoro y'Imana ubuhimbaza bashima Imana ubuhimbaze bibuka ingene bakunzwe batarabo gukundwa yego ariko ubundi cyane turakunze kubibona mu bajeune hari gihe kimwe umujeune umwe yaraje abwira umukozi w'Imana aramubwira ngo musengere umunsi 18 mpavangwa kandi ari umukizwa ati 18 mpavangwa cyamaze kwereka 18 havugwa ati ko napanze programme n'umushiri wanje donc numva ucuba umunsi nyene ahanini nuvuga bashira imbere ibyifuzo by'umubiri ariko ubundi urukundo ni gihe cyose dushira imbere Imana imbere ikintu kintu cyacu cyose
ego urukundo ni gihe cyose dushira Imana imbere ikintu cyacu cyose ni gute mu guhimbaza uyu munsi aba Kristo bobera karorero urundi gwaruka nica he bokora mu kugira koko bahindure umugigwa ukusanzwe ukogwa
ubwambe na mbere nabakizwa n'abanyirata bari gutahura neza ibyerekeranye nico bita urukundo urukundo suko guhimbaza umunsi umwe suko guhimbaza ukwezi suko guhimbaza iki urukundo no guhimbaza igihe cyose nimba ufise umukunzi ntumukunde uwo munsi bitwa ngo wahariwe abakundana ahubwo igihe cyose umwe ari ku rukundo rero ku bwanje ubwa mbere abantu amaze guhindura ibyiyumviro byabo bumve ko urukundo suko kwerekana umunsi umwe no kwerekana ubuzima bwose ego hanyuma abo ba bana b'Imana ba Kristo vuge gute mu kubera icitegerezo abasigaye ubwa mbere na mbere ntibakunda Imana hama iyo ukunda Imana ntukora ibyo yanka ukora ibikunda ukayinezereza hanyuma bamaze ibyo kubikora ibyo bica bituma banakunda n'abantu kuko hari amabwirizwa abiri akomeye tubona mu ijambo ry'Imana ngo abintu dukundisha Imana imitima yacu yose ubwenge bwacu bwose inkombe zacu zose ibitugize byose bigakunda Imana ibwirizwa rya kabiri yose ari ku rukundo nuko dukunda bagenzi bacu nkuko twikunda rero guhimbaza urukundo nuko dukunda Imana hama ica kabiri tugakunda abo yaremye n'ibyo yaremye kandi si gukunda gusa wa wundi muzobana uya no gukunda uwo Imana yaremye umukene umukire umutunzi uwo ari we wese ufise ibintu utabigira umwana ukuze ubushaje bose ntarimo gukumira urukundo ni gihe tugira neza abantu atacu turavye ego
urumva kuri mwege umunsi wa Saint Valentin tuba dukwiriye gukora iby'Imana ikunda
cyane gusa
gukora iby'Imana ikunda no kugirira neza abayo
ego
hama mu ntumbero nyene ya Saint Valentin kuri eglise yanyu muhora mwoorganiza ikintu mu ntumbero yahe ni giki muba mushaka gufasha ni yahe message hanini muba mushaka gutanga muri ivyo bikogwa
murakoze kuri umunsi wa 14 février kuko mu ndongoye benshi n'ugwaruka rero twebwe turorganiza evenement kuri uwo munsi ariko atari evenement Saint Valentin kuko twebwe ntiduhimbaza Saint Valentin twebwe urukundo turihimbaza misi yose tubibuka misi yose rero uwo munsi ni umunsi dushiraho kugira ngo bamwe satani yotwara bamwe satani yoja gukoresha ibyaha donc tubashireho occupation kuko burya nagiye gusanga satani agukoresha kuko atacu ari ufise uri kurakora iyo uri inokipe arakokipa ariko iyo umaze kuba okipe biragoye nyine aza kokipa n'ikibuga cy'umupira w'amaguru canke yari yose bakinirako iri kirabera ku match nta yindi match yindi za kuhabera baca bamanza bakarindira ko iyo match yatanguye ihera rero natwe uwo munsi nubwo turaprofita ubwo tuba tuzi ko ni umunsi isi ahanini aba jeune benshi bafise ivyo novuga bariko barajamwo biba biriko birabatwara natwe tutegura iyo programme kugira ngo hako baja kononekara ahubwo baze tubigishe umuvunyi w'urukundo w'ukuri uwariwe icari co urukundo ingene Imana yabakunze ingene nababwiza kugendera mu rugo rukundo niyo mpamvu ituma tworganiza iyo evenement le 14 février kugira ngo aba jeune ntibaje novuga mu bintazi ariko tubagumize mu mana ariko kandi nakaryo tuko turavuga ubukundo ko murumva nyine benshi uraza hariho ibintu isi iba yamaze gufata meme si mvuge gute atari byo bo ushira imbere mbwa busanga nyine bihari ntakundi kuntu uri bugenze ico gihe kandi urumva nyine turabwira abantu ko bari kwavuga ko ari umuso guhimbaza urukundo basi nawe utawe urikora basi profite basi umunsi uwo nimba ari umubakanye nimba ari umufiance wawe kame mugire neza umuheka dukuri umunsi umubwire ijambo ryiza umukore agasurprise karyoshe yego ariko bitabajana mucaha byose ubikore kugira ngo uheshe icubahiro
Imana yego mbega biraborohera kubibatahuza kuko novuga ni ikintu kigoye ko abari umunsi bavuye ko uyu munsi numva yuko twogumana n'uwo nkundana ko twotegura akantu tugasangira tukaje hariya na hariya biraborohera kubibatahuza
bo urazi burya iyo bwe guti ikintu utacitumye canke bwe guti uri kuragikora mukuri ku jambo ry'Imana Imana iragufasha ntibavyoroshe mugabo Imana iragufasha kuba convaincre iragufasha kuba tahuza bakavyumva kandi bakabinezererwa kandi ahubwo nyabona kabiri basigara no vuga bani dufasha kubyumvisha ndetse nabandi hama kandi urumva mu ngoro y'Imana tugenda ngo duhereyo n'amasaha makeya tubayo hanyuma tuvuyeyo umuntu agashaka kubandanya muri umwanya ashobora kubana n'umukunzi wiwe bakanezerwa bagasohoka bakaganira yego bikagenda neza.